Kei te raweke hia, kei te tinihangatia, etahi kiritaki I roto I te rā ngai hanga whare, engari e hari te mea e horapa whānui ana tēnei tū āhuatanga. Koe rā tā tētahi ahorangi o te rā ngai hanga whare, kua puta te pūrongo huki huki a te kōmihana hoko hoko, ko ana pakire hua nui e rua ko ēnei. Ara, tuatahi mēna rānei e tika ana te whakataetaitanga I roto I te rā ngai rauemi hanga whare I tēnei whenua. Tuarua mēna hoki rānei he teiteirawa te utu mo aua rauemi. Ko etahi o ngā tino kitenga I roto I te pūrongo nei, tuatahi me kaha ake te whai wāhi o te tirohanga Māori ki te rā ngai. Tuarua me whānui ake ngā wāhi me ngā ratonga e hoko ana I ngā rauemi mo te hanga whare. Anei rā, āhorangi John Tuki o te kura aronui o Tāmaki Makaurau.
There are some systemic issues with regard to New Zealand construction in particular because of the logistics of small numbers of demand spread over a very large country, and you know, there's all sorts of issues of transportation and distribution which make things less efficient than more concentrated markets elsewhere in the world.
Ko tukuna tēnei pūrongo huki huki nei hei pānui tanga mā te katoa o ngai tū matanui.